ngā hua nui o tēnei kaupapa o tēnei taonga a Te Karere. He kaupapa whakahirahira tēnei e whakaaweawe ana i ahau mea kumahi auaha.
Ko Te Karere te hōtaka reo Māori tuatahi i Aotearoa, o te rā i te ao whānui. Ā, i tēnei tau, kua whātekau tau a Te Karere e pāhoa tuana i ngā take nui o te ao Māori. I tīmata ai a Te Karere, i te wiki o te reo Māori, i te tau 1982. Ā, e 2 miniti noiho te roanga o te hōtaka. I rongo ngā kaimahi o Te Karere i ngā piere nuku o te wā. Hoi anō i pakanga tonu rātou, kia ora ai te kaupapa. He kaupapa nui e taunaki ana i te whakarauoratanga o te reo Māori.
Ka tangohia te kāwanatanga i ao mātou whenua.
Nā whai atu i tērā.
He kairi poata o mua a Pere Wihongi. Hei tāna, nā Te Karere ia i poipoi ā.
E whakapakari, whakamāro ake au. Ai te momo ia Tini Molyneux.
Ko te tikanga kātū ke te toko whānei ki mua i te kai whakawā anake.
A ko te pānga o Te Karere, ko te tuku i nā kaupapa Māori katoa. O tī rā i roto tonu, i roto katoa, i te reo Māori.
Kia whakawhiti atu tātou i nai anei kia te rauhiringa Brown.
Kei te kite, kei te rongo anō hoki i te kanohi, i te reo Māori anō hoki. Ki runga i ngā hōngere auraki, ki runga i ngā whakaaturanga aunaki. One News, News Hub, e kite ana i te kanohi Māori, e whakapāhoana. O tira e rongo ana i te reo a te Māori.
Māori News should receive the same time allocation as the Pākehā News.
Te oranga anō tēnā e whakatauira tia tuana ki te reanga hou i te oranga, i te hua anō hoki o te reo Māori, i roto i tēnei ao. Ko te raru nui i tēnei wā, ko te kimi, ko te whai anō hoki i ngā tauira, i ngā rangatahi Māori e aro nui ana ki tēnei ao. Te hiahia nui, kia whanake, e ora tonu ai a Te Karere mō ngā tau e tū tonu mai ana.